Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa ngokungathembeki. Nake okuye ngasho ukuthi mangizoniqambela manga kancane kancu njengocicane. Kodwa nakho ke le ndaba le leni lokho nisi anizwa alikho iphutha kuloko ukuthi lo othi ake akayizwa lento engishoyo ngoba vele nami mangirecorda ngefoni mangizasifone ngirecorda kade ngibuke interview ngabuka amanye ama-episode ngiswe sengazi ukuthi abaphi abantu abazo-understanda lento engisho ngaleso sikhathi nengiyibonile because ngeke sibone into eyodwa ngesikhathi esisodwa. Kuleya interview enibokile eney'nkulumo ezakhayo kunendawo le efunwa abalandeli bathande Nes'thembu, hhayi bonke, kukhona abayifunayo ngoba balakho bethi khona into engahlangani nabanye-ke futhi-ke abayifuna ngoba befuna ukukhonfirma le nto abayicabangayo. Angizukusho ukuthi bacabangani, akusiyindawo yami leyo. Yithi-ke ngikwenzela isibonelo-ke ngento ekhona laphaya kuthando Nes'thembu nawe ongayisebenzisa as i-reference masobuka umehluko-ke. Nangu-ke umamkhulu o-first wife, umamkhulu ku-episode 1 uhusband wakhe okubaba uMseleku ufike wabeka ukuthi uhlangane naye ngasiphi isikhathi, wabeka futhi isizathu sokuthi why efike waba u-second girlfriend kodwa waseba u-first wife. Uma ebeka unyaka uhusband ahlangane nawo ngawo nomamkhulu, uma yeni obe u-girlfriend ngaleso sikhathi, uyasho ukuthi wafound out ukuthi ngonyaka ofanayo sekukhona umamkhulu. Waphinde futhi wabeka-ke uhusband ukuthi bashade nini nomamkhulu. Kubeki ukuthi year 2001, u-episode 1 lo. Ku-episode 1, ku-season 1. Kuphinde futhi ku-season 1 kwenziwa i-surprise party kamamkhulu. Makune surprise party kamamkhulu ehlanganiswe amakhosikazi, kukhona usisi kamamkhulu. Usisi kamamkhulu-ke uthi ubaba uMseleku akashayelwe ihlombe because uyena owacela kuyena inamba kamamkhulu okuwuMacele wamnika. Nasi-ke istori masibeka ubaba uMseleku. Uthi angaze ubekuyiphi indawo idolobha ngisakhumbuli. Umamkhulu ubephuma eShoprite ehamba nomunye ubhute. Waseke wabona-ke naye intokazi wamlandela. So mhlampe wayefuna ukubheka-ke ukuthi uzophelelaphi lo bhuti, kanti umamkhulu uyoshiya oplastiki kusisi wakhe. Maye-ke mayesebona lokho ubaba uMseleku wahamba kwafe wakhuluma nosisi kamamkhulu, wabuza ukuthi ubani lona, ngicela unginikeze inamba yakhe. Shouthi wakwazi ukukhuluma wagcine esetholile inamba. Mayesibeka le story uMseleku, umamkhulu uyazivumela. Uze uyablasha because ukhuluma iqiniso ukuthi iyona ndlela ababonana ngayo leyo yokuqala. Okwenzeka after-ke lokho-ke akasakuchazanga-ke konke. Uthi kumamkhulu yena ngolwakhe ulwazi buyi-first girlfriend, uyi-first wife because ubengazi ngomayini. Kuthena-ke sekuyilanga futhi lomshado. Yes. Bengakhumbula ukuthi umamkhulu wayefake ingubo e-pink ethi ubaba uMseleku yayi-pink, akusenandaba-ke, ethi ubaba uMseleku unkosikazi wami lo engamnikwa abantu abadala, ngahlangana naye ephuma eShoprite. Ayakashintshi, usalobu eshinta eyodwa. Kwangabe saqhubeka-ke futhi nezinto eziningi kuleyo ukuthi uhlangane naye kuphi, ngamuphi unyaka, osekwenzeke after lokho-ke okunye phela bangebe kwasekwazi usichazela konke ngoba i-episode fanele isivezele onke ama-side nawonke amakhosikazi. Ku-season 6 besimenyiwe umamkhulu nobaba uMseleku beselebrate 20 years bendawonye. Mase sibala-ke sihlehla lo 20 years ukuthi uqale nini, uyahlangana nalo nyaka abawusho ku-episode 1. Yonke into esho baba uMseleku ngokuhlangana kwakhe nomamkhulu, umamkhulu uyayifakazela. Nonyaka ahlangane nawo ngayo nomayini uyayifakazela. Hayi jiki-ke.
hayo ke into esibangayo ke nalabo abalokuthi hayi esikuzwa yabona next year mawuze uthando Nes'thembu yabuya next year uyakhuluma ukuthi ubaba umsele kuhlangana nini noma mkhulu base beshadanini bazoba specific ngoba bayiqale eqaleni bangayifihla ayisiyimfihlo ngiyakwazi futhi nami ukutshela ukuthi hamba uyobuka episode 1 kuseason 1 uphinde futhi ubuke useason 6 ukuthi bahlanganiswa 20 years mase uhlehla ke ubuka kulonyaka abahlangene nawo unyaka wokuhlangana unyaka wokushada bawubekile manje ngapha Masisi siyalalela ngelinye isayidi ayikho le yonke information le esengibale manje ukunalokho kune story eshintshayo ukuthi kanti kona kuphi okukhona nokungekho mina ke sengithi ke ngesizathu sokuthelela story fanele ngabe phela siqondile kuyinto eyodwa siyashintsha ukuthi kufanele vele abantu bengazi ukuthi kwenzakaleni ekuqaleni kwenzeka kanjani kodwa ke ngizonixoxela ngenye imovie mhlambe naye futhi le movie le into eyenzeka kwenye indawo mase kusuyiqonda le movie kusuzokwazi ukuthi why silobu sikulobu ijike eduzane le ndaba ebuye ihambe iye kude iphinde ibuye sithi siyayibamba sithi hayi awushoko kodwa lokhu ekuqaleni ngoba phela ngise sisuka kuseason 1 ama-interviews amaningi enzakalayo ngoba nje igama labo seliphezulu manje mathunga inkosikazi uzobe khuluma kuphi siyagijima siyolalela mase siyayibamba le ndawo ukuthi kwenzeka kanjani like leyo conversation ukuthi nje uzokushada ube u-third or fourth or second wayiqala kanjani wayamukela kanjani nabonana kuphi yabo mase siyayizwa ukuthi le nkulumo ayihlanganisizwe before sizosabelani kukusho ukuthi hayi akuhlangani and ayihlangani eyakuthanda Nes'thembu eyaku interview le ngicabanga ukuthi bekuse Kenya eyaku interview le yakumangcobo eyaku Khozi FM ngisazobheka i-5 nawo ke futhi lama interviews ngingandilethela nje le portion le yokuthi kwahlangana kanjani le conversation yaqala kanjani ukuthi hawo lana uthiwe la kwathiwa ayihlangani wayingahlangani shothi akufanele ukuthi siyazi ukuthi yenzeka kanjani le ekuqaleni le kufanele ukuthi siyazi ukuthi nawo amakhosikazi awu-4 asekhona ahappy ubaba uwaphethe kahle bayeza kuthando Nes'thembu babuye besixabaniseke mase bebanga izinto zabo ehlangene nokuthi bona bashada uhusband oyedwa mase abantu bayaxabana bekuthi hayi ubani onenhliziyo enje abekho abantu abazoshada uhusband oyedwa bebe 100% Bebe 100% genuine. Yayenzeke leyo nto. Ngoba phela lo husband omunye uzomfonela ethi mina ngiphethwe yikhanda. Lono ngiphethwe yikhanda ngicela uzosho ngibona. Masethi lo nkosikazi kuyilanga lakhe akaphuza amaphilisi lowo. Ngoba namhlanje kufanele ukuthi ube la ekhaya sengiphekile yonke into. Nalona omunye ke ophethwe ikhanda uzophatheka kanjani uzothi uhusband wakhe akafika ngezombona ephethwe ikhanda. Kanti ngempela nalona omunye uzothi lokhu kudla ke sengiphekile kuzodliwa obani. Maseke bezositshela ukuthi sister bani, United Sisters, ayi ngeke. Kodwa phela bayi-United Sisters ayikhinki kodwa hayi ngeke. United Sisters. Lolo omunye uzocela into ashesha ayithole omunye mhlampe kufanele ihambe yocelwa le phezulu mase iya-approve ukuthi hhayi akunankinga bayi nilweke futhi nixabane njengoba ngitshelile nje ukuthi umamkhulu wafika nini bakushilo washada nini bakushilo kwakwenze njani bakushilo manje lokho-ke kunayo i-reference lenye indaba uma ngiyixoxa ayikho i-reference engizokwazi ukuthi nawo unyaka mhlampe bathe 2009, 2010 lo nyaka sesiyibamba nje sesiyibamba ukuthi emshadweni mingaki iminyaka siyayazi umshado phela uqala ukuthi namhlanje ngiyakuthanda masuthi kusasa sekuyashada mhlampe iyaphela iminyaka ewu-2 kusathandwana abantu bafuna lokho ukuthi imiphi le minyaka to be specific nina niyithanda indaba niyayithanda anifuni ukuthula ngiyazi ukuthi nje nifuna leyo phathi leyo ngoba nifuna ukubabaza ukuthi awu okay sharp bye ke futhi